Umlandeli oqavile kaMaskandi uphakamise owakhe umbono wathi iMeya kaZwelonke ingenhla kukaLuve Dubazane ngalo shuni abawushayayo oduma ngokuthi ushuni kaLuve.
Bese kuba yilo mbhemu lo ekuthiwa uMeya kaZwelonke. Yabona lo mbhemu lo, hayi mani uyakhuphuka mani. Yabona la engiqale khona ukumbona ngonyaka ophelile eshintsha le ngoma ethiwa amajeda. Wayishintsha lo mbhemu wangena ngale ndlela he wonke amajita akhalanga yomuntu hey wayishintsha mani wayishintsha wabona ukuthi le ngoma manje iyalwa isempini ingoma kaMthandeni wayifaka embangweni kade ingeke esicocweni wayishintsha uMeya yabona manje lo mfana ushawula ushuni kaLuve kodwa mawuthi yambheka uLuve ukhala ngaphansi kulo mfana nkunzi lo mfana lo mfana khala ngaphansi manje uLuve inkinga uMeya uyinkinga jikeleleke manje uMeya jikelele